Inyuma yaho umuriro wadukiye mw'ibohero rya Gitega ugahitana uburaro bumwe bumwe bw'ahasanzwe hafungiwe abagabo, umushikiranganji w'ubutungane Janine n'ibizi ntiyatevye kuhishikira kugira ngo bagarukireko yongera arabe ivyononekaye. Akaba kandi yaregeye yitwaje ibifungurwa bigizwe n'umuceri n'ibiharage n'amavuta hamwe n'ibikoresho vyo gukinjika bigizwe n'amasafuriya, ibiyiko hamwe n'uburengeti bwo kwifuka. Akaba kandi atibagiye kugenda abashiriye n'ivyambagwa. Umushikiranganji w'ubutungane tereta y'Uburundi n'imvyeyi yo yumvise abana bayo harabashikiwe n'amasanganya, ica mbere yihutira no kubagarukirako.
Tumaze kumva ico cago cabaye, turi muri leta mvyeyi, leta nkozi, twavuze tuti nta kuntu umuvyeyi yo kumva umwana yagize ibibazo ngo yica amatwi ngo ajye amasinzire adashitse kuraba ibyashikiwe umwana wiwe, adashitse kuraba icyo yomufasha kugira ngo ashobore kumuhumuriza, adashitse kugira ngo bashobore kuganira. Urya iyo umwana yiboneye umuvyeyi kenshi kaba kanyamuneza. Nashitse ngaha rero kugira ngo tuganire, kugira ngo ndabahumurize ko turi kumwe muri bino byago byabashikiye, mumurize abayoboye ibohero ko tuzobafata mu mugongo kugira ngo ibintu tubisubize uko byari bimeze. Twabazaniye rero agakemanyi, twashoboye kuronka itoni y'umuceri dushobora guha abo bahuye n'ibibazo barashika ku 250 cyangwa 300. Hama kandi dushobore guha ko na bamwe bamwe bantaho nikora, bamwe badafise n'umuntu n'umwe ashoboye kuza kubaraba muri kino kigo. Muri ibyo twazanye rero twazanyemo uburengeti, twazanyemo amashuka yo kwifuka, hanyuma hariho n'ibindi twagiye turazana ku ruhande. Mugabo kandi tugashimira cyane ishyirahamwe Croix Rouge kuko ryadufashe mu mugongo cyane.
Umushikiranganji w'ubutungane yaboneyeho n'akaryo ko kugabisha abashikiriza amanza bamwe bamwe bihutira gufunga abantu hamwe n'abacamanza bagoramika imanza ko mu minsi ya vuba ingingo ruhasha zigiye kubafatirwa, kuko ngo abantu bafunzwe ari benshi bitera gahombo leta mu kubagaburira na cyane cyane ku buzima mu mabore atandukanye busanzwe bwifashe nabi.
Ndaza umufungwa ingena babara nkasaba abashikiriza manza, nkabasaba kandi shimitse. Kera twara twibaza tuti iya umushikiriza manza imbere y'uko ajya gufunga babanza kumucisha mw'ibohero, kuko iyo uciye mw'ibohero ukabona ubuzima buri mw'ibohero, ukabona ingorane ziri mw'ibohero, wopfunga by'ukuri umunyabyaha hageze kwafungwa. Leta mvyeyi, leta nkozi, harageze aho ihagurukira icyo bita ubutungane.
Avuye ngaho asanzwe hafungirwa abagabo yaragendeye n'ahafungiwe abakenyezi n'abigeme bagira kujyana 9, akaba na bamwe nagiye bashira ibifungurwa bigizwe n'umuceri n'amavuta hamwe n'ibikoresho byo gukinjika. Ntihibagiye kandi kugenda bashiriye ibitenge aho umukenyezi uwo ari we wese yaronse umwambaro w'igitenge kigizwe n'ibitenge bitatu. Muri urwo rugendo umushikiranganji w'ubutungane Janine n'ibizi yagize mu ibero rya Gitega, abanyororo bamwe bamwe baraharonkeye akaryo ko kumvizwa n'uwo mushikiranganji aho hari n'uwo arafunzwe yagizwa kwica umuntu akaba yagiye amurekwa iby'agateganyo kuko yiboneye ko uwafunzwe asanzwe atabona. Icibonekeje muri iryo horo rya Gitega ni uko abatari bake bipfuza ko abumviriza umushikiranganji akaba yagiye abemereye yuko vuba cyane azogaruka kubagendera kugira ngo bashobore kuvugana ibitari bike mu byifuzo byabo bakeneye kumushikiriza.